Mu gihe abenegihugu bagumana amakenga ku nyubakwa za leta zubakwa ariko zikamara igihe ibikorwa byarahagaze, umushikiranganji w'inyubako za leta yishimikije inyubako z'ikigo Aubert ni banki nkuru y'igihugu BRB aratanga umuco.
Ikibazo kijanye n'inyubakwa za BRB n'izindi izi nyubakwa ibikorwa byazo birarangaranye, iyo umuntu ari ku kivi kikaba gisaba yuko no mu bikoresho bikura hanze aho kiba mu nzira. Turaje rero ikigeragezo twahuye mu bisabwa byo gukurikirana imigambi batumenyesheje yuko bikorwa birangaranye ari inyubakwa y'ibanki nkuru y'igihugu. Burya hari ibikorwa bikorera ko bakora ijya nyubakwa bikura rengana hanze kuyibara badashobora kubona. Ibikorwa byo gushyiramo insinga, sisitemu ya sekirite n'ibindi. Ariko kandi n'inyubakwa y'ikigo Aubert nayo nyine irarangaranye. Kandi amafaranga yo kwandika ibikorwa n'amafaranga yatarategekanye mu rumwe aho dutangira ayo mafaranga yarashyizwe.
Dieudonné Dukundane aributsa ko ubushikiranganji arongoye bufise ibikorwa by'inyubako nyinshi ariko hakaba harimwo izihutirwa kurusha izindi.
Ubwa mbere kugira ngo tutiheze muri iyi myaka irenganye dushobora kuba dufise amashami arenga 250 mu gihugu cyose, kandi amashami ariko akorwa n'amafaranga y'igihugu. Ayo mashami yose tumaze gutanga amafaranga arenga 200,000,000. Ayo yose ni amafaranga yavuye mu mafaranga leta ikoresha. Turiko turashyiramo amafaranga ava mu migambi dusahirizwamo n'abadufashe.
Kugira inyubako zubatse ku buhinga buteye imbere bituma igihugu kigira ishusho nziza maze n'abakigendera bakiyongera.